mom ñu yak moy nek xalé bu am fayda ha yow gan la yow yeen ko jur li yeen ko jur li seen yaay wala sama yaay seen baay seen mam ana seen yaay yeen net de ko yow rose kay ni kay rosa ricardo